ita mafingazi usanonokere varungu bhokozeka zvinodzifadza mutengi.
Oh, Jesus, I'll be zaino zvanga sasa yakangora mangan tarisa zuka yakangora mangan tarisa zuka ichida mopinda ifo kuti mumuzokandisa mwira zvivari kunakirwa nekuti mwana ari kurova singa longo inini vakapfugama ndakaita zvokupfugama so kanati
we no no
Hallelujah, hallelujah.